Olani Skakani, and I'm a guider for Triple M, and I'm about to do my presentation.
What is Triple M? Triple M is a mutual financial aid. Owenzelwa ukuthi usize thina abantu abafana nathi. Esidinga ukuthi esikoleni sibe nemali esiyisevayo as pocket money and for ama daily essentials ethu. Okay. What is required ukuthi umuntu ajoin Triple M? You need to be 18 years of age, ube ne-ID yase-South Africa. And then ungajoyina ka Triple M. Once usuku Triple M, you need a fee of 100 rand. Loyo 100 rand ukuzalela u 30% per month. Okufuthi ke uyajoyina lapho. And then kunamali into abayibiza ngama guidance course aka Triple M. We uyakwazi ukurecruiter abanye abantu ukuthi bajoyine u Triple M. But before ufike kuleyo level ukuthi ukwazi ukuba recruiter, you like ungena esikoleni kodwa es online. Okusho ukuthi udinga ama computer or cell phones ukwenza lokho. And leyo course leyo is like roughly around 1 month. And uyafunda uqualify ube guider mase uyakwazi ke nawe ukuthi ujoyinise abantu ngaphansi kwakho. Which means nawe futhi khona i-interest rate olayo as nabo bekeni.